abantu bose mutwikirana kuri Amipro Show ndabaramukije muri kumwe na Miss Charmi hama today twagendeye kan ahantu abantu bagiriye ingorane bo mu Gatumba turi kuri site ya Kigaramango reka tuyage nabo tumenye ubuzima bwabo batuyagire byinshi reka turamutse umushinga nahe umwe muri bo turabaramukije gose
turabaramukije natwebwe
uno musi twabagendeye nka Amipro Show nakekaje makabere mubanza kutubwira
turabashimiye kubona mutugendeye muragize neza
ubuzima mubaye hano muri no ka muri hano hantu mutuye buroroshe
ntibworoshe na buke buke buragoye cyane gose ubuturamerewe nabi cyane
intamba myiza mbere cyane cyane mukunda guhura nazo cyangwa ibintu vya mbere bibaba ko bibaba baci ni vyahe
cyane cyane hakuru ninza
inzara ntimurongo ivyo mufungura ntabantu HCR irabagendera ntibahibikwiriye
ntibaduha baraduha ariko mu bisanzwe beshi bararonka ariko abandi bakabura
aho mwahora mubaye irya mbere insanyu zaratwawe nivyo
nivyo zaratwawe ego
mwari mubeshweho ni iki
bamwe bararima abandi bagakora utuzinye dutandukanye
ariko undi mugishoboye kurima n'ama parcelle yayo umwe ntimugishobora kurima
nta mirima yatwawe n'ubu turi ngaha mu buhungiro nta muntu arashobora gusura kuronka ngene ashobora kurima
ubuzima none ngaha anye muri abantu beshane turabona ubuzu ni butonya cyane ingorwa sinyishi gose
ubu unye mu bisanzwe nk'ubu imvura iguye twatewe n'imbaragasa twatewe n'imvunja twatewe n'inyongori tuguma tuyo tuja kubita nukuri turagiramiwe cyane gose
tugageje gukurikirana ibinyamakuru byinshi cyane turazi neza ko hano ahantu muri no city mubayemo muri no ka ubuzima ntibworoshe gose abantu benshi turamaze kubibona muramaze kwivuga kenshi none mwibaza kugira rufe yuko atanyunga murabona canke atampinduka nini murabona mwibaza yuko biva kuki
icyo ndumva kabisa cyonanira kwishura kuko ubuzima turimo n'ukuri ntibworoshe
mwibaze ko yeye tudashaka kubashikako
je leta tukana yuko yodushikako
mwarayivuze kuva kera kandi mwarabisejye kuva kera ariko kano kanya mwavutse kumwitegwa n'ingwara muratategwa n'inzara mwibaze none ko biva kuki
sindi natwe nk'ubu bamwe nk'imvura iguye nta gahema nkaje nk'aho ndara randi umutama kazi imvura iguye ndara nitunyuko
umuryango wawe wose none muvyeyi uri hehe ubu unye
je nta muryango fisi kumbona nikondi kandi umufakazi
none nk'utunzwe nande mu vyeyi byo kuri
je kintunze naka gasigaretaka
aho kunyira ni kunyo nta nikindi
aka niko curuza
urabudandaza
yego
baronka wabana wo gushorera aha ayi ni benshi
ni jewe ni cego barashorera curuje nka tubiri canke dutatu
none abana ubunye barashobora kwiga ko mbona umenga ubuzima mubaye mu butoroshe cyane
harabiga n'abatiga
none abo batiga ni kireti kwirakora kugira ngo ibashikeko
ngurizo bashikako
shaka leta n'umubyeyi aha kano kanya rero nk'umuntu ari kwazikana kuri Amipro Show ni ke kintu cya mbere wosaba wenyine wumva ukeneye ubwo ati kintu cya mbere shaka kano kanya ni iki inyi
nk'iki kinyi ni nzara turashonje nk'unka jewe sinakubwira nk'igihe mperukira gupokera ngaha nyage batuzana ibiro bitanu n'ibiro bitatu by'ibiharage nibyo mperuka gupokera ngaha mwishite nta kindi kintu ndasubira kuronka
muvyeye turabashimiye cyane
gose yego namwe murakoze kutugendera
hari ikintu reka tubaze hano ubundi muvyeyi ariko mana twebwe ikintu cya mbere oba widogera kano kanya kuva aho mutangwe kuya muri buno buzima n'ica
jewe nuko tutaronka injya nico cyane intu cyambe ni dogera twe duheruka kupokera injya za mbere zazanye bava ngo zivuye mu gipolisi zine twapokeye ni zazanye bunyoni ni zonjya twaheruke gushika none umunsi ni dupokera hazi injya amatwe ntibatubona ico nico twidoga
umva bisigura yuko rero igihe injya zije harabo zishikira nabo zidashikira
yego cyane harabo zishikira nabo zidashikira
none abonye batazi hari kubera iki batazi ba
ntituzi impamvu niyo twomeye bakatubariza abazizana
abantu none bajetwe gutanga izo mfungurwa nabahe mu bisanzwe
hanini mwotubariza mukuru wa site gituma abandi bataronka akagira abandi ko n'abandi basigara niyo mwotubariza
umva mu majabo make rero umukuru wa site bisa nk'ukagira akarenganyo
yego akarenganyo nka jewe kuva kudushika ngaha bamwe barapokera tukabona bapokeye ibirato bapokeye impunzu tukabona babiturenganisha ko ntitumenye n'ukuntu babyanditse nuko uri twashaka mutubarize ukuntu ibyo bintu babipokera twese twaje ngaha ku ngorane yaduhema ntitugira nduhema ari kugasanga abandi bafise zitatu zine ukayobe gukuna ivyo bintu babifashe
none uwo mukuru wa site sima mwamwitoreye
twara muto none twa tuzi kwazo tubazotugira nk'ivyo batugira ntavyo twa tuzi baraduhinduka
uwo mukuru wa site mwana muto yamara bahinduka
yaraduhinduka
turabashimiye gose kuri Amipro Show
Muzamu atugenda kuri bibazo byacu bibashikira abategetsi bavyumve amagogo atugore we ngaha ego kugira ngo badufashe kuko twese aha
bamwe tujyama kubire pe nitugira naho tujyama ibinyongo rivyo biza bitwinjira bisubira bitujya biturira abana eh nibinyamugera imbaraga sa amavunja byose tugwa turikura
n'icyo byose ubukuru wose ntacyo bivutse ko vyukuri
nka bivuga ko turuko nyene
Reka tugege tuyondere umukuru wa site twari ko ari cyo yobitugira ko murakoze cyane peace turabanda ya Amipro Show mukunda Miss Charmi